Ngatini mina, watini wena, manje kunjani? Kuma kunjena.
I can't wait to marry you.
Uyasha tanamsa je. Zipi zinkomo.
I can't wait to marry you.
Uyasha tanamsa je.
Zipi zinkomo. Wakamule.
Uyazi nje wemakhe awungitshele ngempela kwenzekani ngomfana wakho sekuyophela isonto phela ngimbona ehlele ekhaya engayo esikoleni uxoshiwe yini
lutho makhe banestrike abazoya kusona bayotoyitoya makhe
awu kodwa othisha nokuthanda ukuteleka bevele besebenza isikhathi esincane kangaka into abayaziyo nje ukunikana ney'ngane ama-homework hhayi makhe ngiyakufisela ukuthi inkosi ke elinye ilanga ikubusise nawe ngengane ezobusa i-o njengosuku
andayi wemakhelo wami akusona isiteleka sothisha lesi isiteleka ukhukhulela ngoqo wesiteleka sawonke amagraduate athi azokhuluma nohulumeni bamtshele ukuthi iy'ngane ziyeke ukwenza ama-degrees nge-afrikaans ngoba kwamanye amazwe benza ama-degrees ngey'limi zabo
hayi ngeke kumakhi ngeke kulungi uyayicabanga nje usubhala ibiology ngesizulu uwafeyila phela usabe ukuthuka inhlamba
hayi kodwa makhe hayi awungahle uyabona lesi kuthiwa ukhukhulela ngoqo ngale ndlela ngoba ngisho ababuya le German bazobebela bathi bafuna ukuzosho ukuthi eGermany kufundwa ama-degrees abo ngesiJalimane eFrance basifunda ngesFrench eLondon basifunda ngesiLondon lezo lona so bathi nje bafuna ukuthi phansi nge-Afrikaans
kodwa makhe khona uqinisile yazi sekuwu-2017 phela ukuthi ungathi ngisho u-aplayela ukuba uprofesa wesiZulu fanele kodwa ama-forms uwagcwalise ngesiNgisi
hhayi kona kuyinkinganasisihambo
wemakhelwane utheni utheni laba sebesebenza phesheya bayeza wemakhe
makhe
angizwanga kahle uthe kuzobe kukhona naba sebesebenza phesheya
injani indaba
kusho ukuthi ngathi uNkulunkulu usenzele isiteleka ngoba ecabangela mina kusho ukuthi ubefuna ukuthi namadoda asehlala phesheya abuye azohlangana nosinda kuzomele ngimfonele bakithi umntanami ngeke angamtholi umuntu owubambo lakhe
hayi makhe
sekudingeke ngisho abasebenza phesheya makhelwane
hayi ungagangi ngengane ngeke ingane uyekise umsebenzi ngento engathi ishule
ibalulekile le nto kuzobe kugcwele iy'fundiswa lapha emashini usindi mhlawumpe ngenzeka ukuthi ubambo lwakhe lokubona laba babuya phesheya
kuzomenatshenga nokuhambule bakithi ahamba yosithungela iy'kibha yosifunela iy'kibha ey'bhala ukuthi Africans must fall ukuze uma sifike etotoini babona ukuthi le nto siyenza isuka ngaphakathi awazwavelela usindi ukushelwa bakithi hhayi awuyeke ingane la makhelwane hamba okwenzela ingane isiphandla izothola umento
Africa must fall, Africa must fall. Nasia!
Hayi wengane yami mina bengizovota ukuba i-ID yami ayisalanga lapha kumashonisa.
Eh wena ngoba ungathi unganalo lesenti lokukhokhela iy'kweleti.
Wesinsiwe, ungahlekisi ngomuntu ngoba enezikweleti. Ungibona nje nami nginesikweleti esikhulu kabi, nginesikweleti kumdali wezulu nomhlaba. Uyazi ukuthi uma ungabe usufike kule minyaka yami, unganayo nomzukulu oyedwa. Ngeke ulibone izulu usinsiwe.
Yazi mina into echaze kakhulu ukuthi itoyito engiyishaye namhlanje ingikhumbuzele zayikhathi ngisewumuntu omusha. Ayayayaya bengiphakamisa idolo ngeke ubungeke uze ukhona. Ubungeke uze ukhona 90 degrees.
Kodwa we baba, waliba lokushaya amatoyito yamanye amadoda ehambe yako Robben Island. Uyazi nje ukuba nawe waye ejele. ngabe manje umuntu uphila kahle ngabe nami nomuzi wami sithabathaba njengodadewethu ngabe ngihlale emhlanga kwi-gated estate ngabe
hayi lalela ungathi sikhathele ileyo njalo sihlazilalele isitobi sakho manaye
baba yazi angiyithandanga le nto yenzile
next time please proofread the t-shirts before you pay for them yazi bekungathi nje siyiphukuphuka usigqokele izinto lezi africa must fall africa must fall abanye abantu bebagqoke africans must fall
hayi baba ngiyithandile
bazo understand abantu ne South Africa yabizwa nge
kanye phela ngaba kuna ngofanele ayibuyise imali yethu lomfana uzabe ngathi yazi bese kubhlungu kabi nje nami ngehla ngenyuka ngehla ngihambisa izinamba zasindi bafana bebe lapha ku Toyota
no lo mfana into efuneka ni understand ngayo umfana wase France lo osanda kuyifikela okuma early 20s mncane kabi usafunda isingisi uzogcina kodwa engenile egiye
wena mboni manje uthulele nendaba enkulu kangaka uthi lo mfana ukuma early 20s owase France uzofanele ngithathe usindi bakithi sihambeke siyoxolisa kulo mfana ukuthi asimpelelanga kahle u-Afrikaans simkhiphe sekwilantshi
hayi lelele akuvele ngihambe ngiyophuza amanzi hey sihambe kakhulu angivele ngihambe ngiyophuza amanzi hey Africans must fall Africans must fall
must fall
Africans must fall
charismatic bonjour je m'appelle Kamboul
husband
Marie et nommé voulez-vous premier nom Wekambul.
Yeah,
so melo sifunde nawe isfresh. Yazi ulimo lumnandi kabi lo. Angifuni phela futhi uphoxe indodakazi yethu mase kufika abasemzini. Uthola ukuthi awusazi ukuthi uzokhuluma uthini nabo.
Kunokwenzeka lento ingenzeki. Uthola ukuthi uqala ihlangani.
Njengayiphi nje kodwa baba indoda engahluluka ukuthanda uSindi. Ngizwe egazini lento izosebenza. Ngangishilo kodwa baba. Ngangishilo ngathi uSindi uyomthola uhusband from abroad. Wathini wena? Wathi uSindi uzothola nomba. Ngathini mina? Ngathi uSindi uyogana phesheya. Kunjani uma kunje? Siyafrathla siyakhona. Ngithenge namanye ama-dictionary ngenzela nobaba omncane. Ngifuna mase bezodiscuss amalobo. Uthole ukuthi sebeyadideka ukuthi bathini abasemzini. Ngize ngathengela ngishumakhe. Bese fika phela la isophu uzitiye nomamezala kaSindi. Angifuna phoxeka athi sesiteba ngayo bese sikhuluma isfrench.
Kwangathi lo dictionary owathengile?
Ngithenge 7 myeni wami ngisibengenzela nosisi bami.
Why u7 u7 inqwaba leyo?
Akuyona inqwaba. Phela obamncane nabanye abakhongi nabo kuzofanele bafunde isfrench. Nosindi kuzofanele azi ukuthi yini inkomo ngesfrench angancisha umkhonyana. Ngithengele nodadewethu.
No dadweni futhi khona la.
Eh ne phela baba kufanele bazi nabo. Usindike yena nje ngimane ngamthatha ngamfaka kwisikole samafundi. Uzohamba every Tuesday and Thursday 10 a.m. to 3 p.m.
ayofunda French. Abe sibhizimisi ke isala nobani mangabe usindi manje sehamba zonke izinto zayo uyayama.
Cha phela baba, vele usindi meseshadile uzoyeka indaba yokusebenza lapha kaKhambule General Trading. Kuzofanele anakekele indoda yakhe njengoba nami ngikunakekela nje. Umuntu enendoda emnakekelayo uhlala ekhaya kade umuzi wakhe. Hey, sengijabule ukutshela usisi wami nje ukuthi naye sekufanele afunde isfrench. Fanele asifunde ngempela umntaka ma isfrench ngoba ngelinilanga uyothi uyafona ubamba umamezala kaSindi noma kubamba umkhonyana.
Ngosikazi ake silale, ngiyacela ake silale.
Hey, bayochazeka nabasemzini bese befika sengibaxoxela ngodadewethu lo noma uzomkhulu emhlanga ridge emzini onesimukhulu nezinje imbili nesebenzi no garden boy.
Hey, kubukhulu kuba indoda kulomuzi. Hayi.
Inkomo baba khawu. Vakshe. Bonjour.
Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.